Grabe. Ito ko na nyuela tu sa. Kama nukua ke nyuela zako? Nile nukua ke nyuela zako kwa nyuela? Ukitoka shule unaeka? Ambia nyuela zako goodbye. Ambia nyuela zako goodbye. Okay, goodbye, nywele yangu. We'll see you after school. Mame.
I'll see you.